Ukufuthelana kuyaphambili phakathi kweCCC leZanu PF phezu kokubotshwa mahlayana kwamalunga ebandla likaMnu Nelson Chamisa phambilini kokhetho oluza kwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Ukufuthelana lokhu kuqheliswe yikubotshwa kwamalunga eCCC angamashumi amabili lasithupha 26. Agoqela amalunga edale lePhalamende amabili, uMnumzana Amos Chibaya omela imkhoba kanye loMnumzana Costa Machingauta omela iBudiriro. Abasolwa babotshwe kumaviki phosi amabili edluleyo eBudiriro beseteswa icala lokwenza umhlangano ngaphandle kwemvumo yamapolisa. Balokhe bevalelwe njalo amaqwetha ayaqhubeka ngemizamo yokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Abantu laba babotshwe bebuthene endlini kamachingawuta lanxa nje umthetho ungatsho ukuthi abantu kumele bazise amapolisa nxa besenza imihlangano ezindlini zabo kumbe endaweni ezingayisizo zomphakathi. Umeli wezengeza West ePhalamende uMnumzana Job Sikala yena osele nyanga eziyisikhombisa evalelwe eChikurubhi eseteswa amacala okuphehla udlakela. Umholi weCCC uMnumzana Nelson Chamisa uhambe emthethwandaba kuliviki ukuyasekela abasolwa lapho akhulumisane khona labo ebakhuthaza ukuthi bengephuki imoya ngokuvalelwa kwabo. UChamisa usole kakhulu uhulumende weZanu PF esithi ubopha amalunga ebandla lakhe njengoba esesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo. Kodwa abeZanu PF bathi abeCCC bayabotshwa njengoba bathanda ukwephula imithetho. Kepha umbuzo osemlonyeni abanengi ngothi kungani kuhlala kubotshwa abeCCC kuphela, abeZanu PF bengabotshwa lanxa nje labo betshona besenza imihlangano yokudinga usekelo kuZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lelunga leZanu PF uMnumzana Believe Gaule, endawonye lelunga leCCC uMnumzana Abednico Bhebhe onguye osungula lingxoxo.
Umthetho nxa usephulwa awungabi ngumthetho owephulwa nxa kunezepolitiki kuphela. Umthetho nxa usephulwa awube ngumthetho owephulwa izigilamkhuba. Angikaboni izigilamkhuba mina ezepolitiki. Engikwaziyo ngosopolitiki ukuthi babanga amandla ukuthi ongabusa ngcono kulomunye nguphi. Omunye ngenxa yokuthi sesihlalwe secabanga ukuthi yena laba abanye ngenxa yokuthi bafuna ukumthathela ubukhosi kube izigilamkhuba. Namanga lawo ayisiyo qiniso lelo, yikho waziwa nguwo umuntu, yikho ubona kusetshenziswa umthetho ukwehlisela ukuthi hhayi qalani lime lingamthathe itheke. Yikho kukhona kuphela la, akukho okudlula lokho. And eqinisweni ukuthi nxa amazimbabwenzi bangakunanzelela including nabogawule abasenseni engcolileyo nzwana bekunanzelela bazabona ukuthi bawonisa isikhathi sabo.
Nanso baba uGaule.
Ye yamuza uBhebhe, yamuza umzukulu wami uBhebhe lapho. Hhayi ngilalele ukuthi kodwa kukhona ukuthi ukubotshwa lokhu khona kakhulu njengoba ukhuluma ngokuthi kade kwethiwa umhlangano wabo ubungekho emthethweni. Kodwa ngiyakwazi ukuthi siyakwazi sonkeni ukuthi imihlangano le iba imihlangano ebikwayo ngale emapholiseni ukwenzela ukuthi kungaba le misinje ethize yamapholisa ekwanisa ukuthi abe yiwo ancedisayo ukuthi kube lokuthula kuleyo mhlangano. Kunjengalokhu-ke kodwa-ke ukuthi bahlezi bekhala abantu be-opposition besithi bona ababanjwa kuhle ngathi kusize kutheni beyenza imihlangano naleyo abangayizange beyicele ukuthi bayebelayo emapholiseni. Ngokunjalo-ke bazahlala bekhala njalo Bhebhe besithi hayi iZanu PF iyabancindezela. Kube kanti umthetho wona oba ngumthetho ulandelwe, umthetho obekiweyo asibe ngumthetho esiwulandelayo. Obhebhe iphathi zabo zigcwele amaloya, amaloya iyavele amele abe yasincedisayo kakhulu ukuthi imithetho nale ekhandiweyo elizwe efana leyokuthi imithetho nxa izikhandiwe ihle ilandelwa. Kuqakathekile kakhulu ukuthi imithetho ilandelwe nxa izithe yabekwa njalo imithetho yakhona ukuthi nxa ilandelwe ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani, ngoba akukho muntu ongaphezu komthetho.
Baba Bhebhe, kuyiwa nje kukhetho yebo liyakhala ngokuthi liyahlukuluzwa izanu nguhulumende liyabotshwa mahlayana nje. Akhona yini amasu lilamacebo yini elingawenza ukwenqabela ukubotshwa mahlayana esikubona kusenzakala ngoba ngalisoze lihlale libotshwa kuphela lisenza into efanayo libotshwa kungela lokho esithi strategy okukhulunywa ngabanye abathi hayi mhlawumbe kumele lidingelane indlela libone ukuthi lingakhankasa njani abantu bengabotshwa.
Ingamile ukuthi ngiqaleke ngiqondise lapha into amaZimbabweans okufanele bayazi eqakatheke kakhulu. Asingake sithi nxa sinamaqhinga ezigebenga ezifuna ukuthwalisa nzima sizikhulume emoyeni. Ngokuqala lokho, nathi nazo njalo sizazisebenzisa labo abazabakwazi bazabe ngalabo abesiqathelane ukusebenza ndawonye ukudisciplini sikhiphe abantu ebuhlungwini ngoba abebiwa khona. Bese ngiyephendula umali mami nabugawula. Umthetho abawusebenzisayo ukubopha abantu be-CCC uthi wona nxa usenza into okuthiwa yi-public gathering okutho ukuthi siyakusenzela umhlangano endaweni evulekileyo okungadlula khona abantu, endaweni ezisetshenziswa ngabantu abaningi okungafika khona abanye, endaweni ezihamba abantu abangadlula khona at any time, yikho okuthiwa khona tshela amapolisi. But nxa usenza i-private meeting kubhaliwe kusobala ukuthi i-private meeting ayibalwa ukutshela emapholiseni. Kholaba ababotshwe besendlini in a private residence basebenzise wuphi umthetho ntungamili. Singarobhani la. Uhlupho yikuthi amaZimbabweans amaningi umthetho kabakwazi bayaqiwa ngoba umthetho bangawazi. Okwesibili uhlupho yikuthi i-judiciary yethu isikhethiwe kabasalandeli umthetho kodwa sebelalela lo obophile udinga so.
Baba Gaule yamuzu baba uBhebhe kusetshenziswe uphi umthetho lapha njengoba imopha isithi kubotshwa abantu ababe benze umhlangano emphakathini bengatshela ngamapholisa njengokusho kababa uBhebhe laba bebehlangana endlini yelunga le-CCC.
Yikuthi into ekhona yamuzu uBhebhe ngiyamuzwa sibili kakhulu Nkomo kodwa into endande ukuthi ngitsho yikuthi ukhulume Nkomo futhi wacaca wathi kanti njengoba behlala bebotshwa strategy bani abanaso. Uyazi ukuthi enye into engiyibonayo ukuthi oBhebhe bazahlala bekhala kuphela bethi bayabotshwa kodwa mina into engithanda ukuthi ngiyenze ukuthi imithetho yelizwe singabunjwa kumele siyilandele thina njalo akukubi khonokwana njalo nxasi mina yikuthi angikwazi ukuthi abantu laba njengoba kade ngisitsho Nkomo ukuthi umhlangano lowo ubusenzelwa ngayo njani kodwa ke sengikwaziyo ukuthi imihlangano enjengayinale nxa isenzela njengoba sithi uBhebhe ukuthi kuyaziswa amapholisa kodwa ke nginanzelela ukuthi kulezi nsuku oBhebhe ngabe senza imihlangano yabo eminingi vele abayenzayo hayi amapholisa abasazisi sebezenzela nje yibo kwesinye isikhathi bababa lokuthi amapholisa egcine esinyelele sibakwazi bese bebabopha kodwa ke i-strategy Nkomo laso nxa sesikhuluma nge-strategy soku-avoid ukubotshwa ungafana namasele enkomo kulezi nsuku lamasele amadonki lamasele enkomo agcwele iganga amaganga onke ngabe abantu babana besenza njalo kwesi sikhathi abanye bakhona bayakwenza bephumelele bengabotshwa kodwa otholakele uyabotshwa ebesekhala-ke sithi kade ingane obani babe benze nje ababonwanga labantu babe benze kanjenjanja laba kodwa kukhona amasele amanye enkomo azihambelayo nje kodwa i-free angazange abotshwe alamacala kodwa angaziwayo ngokunjalo ke ngithanda ukuthi imithetho yelizwe siyibumbileyo ayilandelwe ukuze singagcini sikhala nazoto isandla zomthetho zesithe zafinyelela zasifinyelela.
Ngiqhubeke lawe baba Gaule khonapho awenu amalunga ezanu p f kungani ngabotsha
awethu Nkomo amalunga ezanu p f ungahamba ngathi nginanzelela ukuthi imihlangano esiyabe siyenza iyabe isaziwa ivikiwe emapholiseni engxayeni imihlangano leyinkomo ngesikhathi sanaso sezigidiphi njengoba zisize ezilandelayo uzathola ukuthi imihlangano engxenye kwezindawo yathi usithi imihlangano uzothola ukuthi enye iphathi ethile engxaye izaphu layo ilo mhlangano endaweni naleyo ibani iphithe hayi laphanaso amapholisa bese siba yiwayehlukanisayo imithetho imihlangano leyo iyabe isaziwa ngamapholisa iyabe ivikiwe emapholiseni ngineki lakhona ngingazi njalo kumbe ungabe kukhona eminyimhlangano eyenziwa ingabikwa ngemapoliseni hayi lokho ke angilalwazi lakho kodwa kukhona ukuthi emhlangano mina engiyaziyo ukuthi iyabikwa emapoliseni
baba Bhebhe nazo
baba uNtungamili uCL Smith ye-UDI besala lo mbuso kwayenziwa zonke indlela saze sathatha imibhogo sabo egangeni ngoba babesizwa ubunandi bombuso kodwa-ke bona babengcono ngoba ubunandi bangikhona babekwazi ukusheya nabanye sonke sasiphila lawa amadoda lawa isintu sithi sona umuntu olomoya omubi umthakathi unfertile umuntu olomoya omubi umthakathi la madoda lawa sesebenza njengabathakathi sebesizwa ubunandi bombuso kabasafuna ukusuka sebesidla imali yonke sebesenza lokho sithi yi-corruption uxhwala asisatholi lutho yina thina kanye nemvuthu alisekho ilizwe selingumyanga wokugcina nothi e-afrika kuphela emhlabeni kuphela kho lokho abakwenzayo ukuthi basebenzise amathaktiki kasimithi kiphi abawathathela umbhobho kambe asibo ngusathane bona wena usathando ngoba awusoze usebenzisa amaqhinga kasimithi asenza sikhathi umbhobho sikebhangeni khathesi uze uwasebenzise aze adlule indlela asetshenziswa nayo usmithi kodwa engingakutsho kingabhili ukuthi ongaphili ukuyahlola engingakutsho yikuthi ogadafi babesithi bangama-iron man bangaphi osadamu useni babesithi bangama-iron man bangaphi lokho kuzabaphelela one way or the other le ikewoni is not a threat ukuthi kuza phela kuphela ngoba iqiniso abantu lokhu bebona one by one labanye abakuzanu sebekhuluma ukuthi hayi sathi futhi kumbi kuzabangcono sebekhuluma ilanguage ephezu okufanayo strategies ezenzelwe baba bazabe besibopha lapha abasibopha khona kodwa bakutsho ukuthi ukusibopha kuzakwenza sekele ukuthi silungise ilizwe silungisele abantwana bethu lapha
Baba Gaule uyazizwela lapha ukuthi izanu ngusathane kulempondo kanti abuye athi ubaba uBhebhe sobohla amanyosi njengoba mhlawumbe sisiya kukhetho nje
ye uBhebhe ngiyamuzwa sibili umzukulu wami ukuthi naloko okobuthakathi akwethesa izanu Pierre kodwa ke emthanda ukuthi ngimkhumbuze khona uBhebhe njalo okwaziyo nawe baba Nkomoyi ukuthi iqiniso ngelithi uyabona amachechi wonke nje mile abathakathi bayatholakala kiyo uyabona khona bemabandleni wonke zombusazwe abathakathi bayatholakala kiyo lakubobhebhe kwabathakathi bakhona abathakathi abaloyemini tili langalibani bebayatholakala ngoba kathesi ungakhangela kulezi ndawo kade kusenzakala angifuni ukuqamba la mabizo i-corruption eyenziwa ngabantu be-opposition labo abanye bakhona iyesabeka nakuma-councils abo la ama-councils aranwa ama-CCC kuyanuka kubolile kuyazi kulokuganga ngamagovu amasela silatholakala baba yo lakuzanu PF akhona amasela lakubo-CCC akhona amasela atholakala so nga sikhuluma ngabantu ababi abantu babi batholakala indawo zonke
kudwala izingcekeza lani liyanuka baba uBhebhe
uyabona umuntu ongakwazi i-governance ngiyozakhuluma into enjalo la sikhuluma ngento ze-governance uNtungamili into eziningi zenzakala ku-administration ama-councillors aquma kumbe enza umthetho kuphela i-implementation ye-administration ungakhangela ama-councils wonke across the country akula noma eyodwa i-councili ele-chief executive ngithi u-town clerk ongowe-CCC bonke abezanu i-majority of ama-directors ngabantu bezanu so during implementation aba-implementayo ngobani ngama-staff abangabantu bezanu number one number two ngomthetho wezimbabwe ama-council zonke azina-power umuntu ole-power ngumnisa i-council ingaziqume umthetho ithi khona hayi thina sifuna kwenze so umnisa uyabuya athi hayi lingakwenzi lokho bangaphikisa abaxotshe kule power yokubaxotsha kho lapha osolwayo ongiyokugangayo ngubani singarobhani singagxathi ngemva komunwe asizonikede thina asikhulume into esobala yini-ke enye ezambo Ntungamili khathesi right now ama-council abezilungisela imigwaqo yawo evala amaphodoli senza konke uhulumende ofana nayo nguye otsha umthetho athatha ikhampani yeHarare ibuyize kwenza umgwaqo wabomnta wayo okunguye khona bwenza konkumba ithawunsi ekuthiwa yi-MDSA i-CCC eyiyosola ngugawuleni malumani ngiyakwazi uhlakaniphile mani ungaze wakhuluma njengomuntu wesithutha
babo ugawule ngamafitshana kuyiphethe
ngiqala ukumnikeza isibonelo sekhansile ebolileyo elama-councillors awolileyo no-town club wabo owe-CCC obolileyo i-Victoria Falls amasela sibile asebulale abulala ngiyamangala ukuthi bayekelelwane bona abanye abantu u-town club babethi bamathatha bamlokuza ama-councillors akhona yale kakhulu laye yale kakhulu bezamemvikele beyale ngenxa yokuthi bantshontsha bonke sebebhubhisile labana abantu ubusela obunjala buyathengisa ukuthi abantu labana vele bona ngabantu abanjani ngamasela sibe amasela ayisabekayo
ngamafitshane babu Bhebhe kuyiphele
hayi angake ngitsho nemphendulo umalumami uyakhanya ukuthi bona lapha asecatshile ngombongo omunu so angisaboni ukuthi engingakutsho nje kuye yikuthi hhayi konke singakukhuluma uZanu into eseyiyenza lapha sihlubuluza abantu abamela abantu isihlubuluza njenge-political party yibo abakhuluma kakhulu ukuthi ekayina-structure ekasithi lokhu kanti lina lingakhuluma ngokwemzini ukuthi kona kabalampuphu njani lingakudingi ukuthi asilampuphu likhulumelani ngakho okwenza ubone bekhuluma njalo sebajayele ukuthi bona bayabuya kithi lapha bafike babribe kumbe bathenge abantu bethu abakusenior leadership kuma-structure pho kathesi asikho lekho structure kabakwazi azathenga bani lizakhawula lo nyaka kam 2023 lono lihleli ejelele sekilinyevalelisa ngoba phela sabo igugula undibuzi siyayigugula khona ngabantu begugula uyiphela lapho yino kayivalelisa khona labakuphambanisa khonani ngoba this time iyaqala baba
hayi bathukanda kwaliwa ngabathakathi ngiyazi sikhulume ngabathakathi kaningi kuhlelo namhla kodwa hayi siyabonga siyabonga bakobhebhela bakogawule
hayi siyabonga thukameli umzukulu wami uti abathi singabathakathi bona yabathakathi abakhulu uMtungamili bonawo
hayi siyabonga siyabonga
hayi siyabonga mnakanjho ukuthi engikhulumile ukuthi kunabantu abenza njengabathakathi so kona ukuthi bade kunakuqala hayi ngeni nantiya kunabantu abenza njengani ngabathakathi
hayi siyabonga bakithi
siyabonga Tomo siyabonga mzukulu siyabonga
okay bye-bye uMnumzana Believe Gaule ngowebandla leZanu PF obexoxa endawonye lelunga leCCC uMnumzana Abednico Bhebhe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmirwe.